لا بارون كاري جابون Hey, Honorable Kenny Japon Ebano, NPP candidate, member of parliament. I was standing for air parliamentary and parliamentary. I was standing for a presidential. And when it bound me, Alan Cash.
Thank you. Praise the Lord. ɛne ti ɛne di a ɛfata no yɛ wa sɔre dɛ yɛmfa sɛn ne die ma ɔsoro nyankopɔn na yɛduru soe yɛbɛma yɛ nkɔris dɛ spine na ɔma ma yɛ 2 minutes praise and worship ɛnti yɛde ma wo amen yɛsɔre onyame
yɛpa mo kyɛwɛ sɛ baabi yɛde bɔde no ɛmfa ba no yɛsi hɔ nyinaa ɛnyɛ kwan ɛnti ɛne deɛ mu a securityfoɔ no monhwɛ sɛ mobɛgye ban na ɔmafa mu ɔnɔbe kennedy ɔhene agya paul akompɛko flabora hofo for the 2024 npp ana adwuma asɛyi no ɔno ababusua mu akɔaba saa na independent candidate nso ɛyɛ ɔnɔbo kɔko bi a ɔno nso ɛtura hanom sɛyi ɔno nso ɛbɛkyia ɛsɛ mu a sɛmɛyɛ bɔde no adwura sɛyi yɛnyɛ nka bɛbia biam yɛtwa mu asɔre no yɛkɔkoa
abusuafoɔ yɛbɛsrɛ mo ɛmo no ɛɛba monsɔre pɛo ma yɛ
Tight.